Urikemu gwaruka ruri mu migambwe itandukanye ikorera mu ntara ya Ngozi indwi yemewe n'amategeko turi ho muri no cooperative twita mukinofunofu CJD cooperative des jeunes in pour le développement intégral ke tuvuga mu kirundi ngo urunani gwaruka gwishize hamwe kugira tugire iterambere tavangura kaneko ubudasa bwacu mu migambwe kubukoresha tugashika kuwihangiro ryiza ryo gutera imbere abamenyesha makuru turi kumwe bazo dusigura ituma twavuze ngo integrare nubuga turi integre nubusabane kugaruka ruvuye mu migambwe yakorera mu ntara ya Ngozi imbere yuko amatora atangura iyi cooperative y'iwacu rero yatanguye mu kwezi kwa gatatu 2022 yabayeho mu gihe cy'imyamamazo yabayeho mu gihe cy'amatora twimbuye ibigori murusuguti twimbura ingano murusuguti twimbuye ibigori ishango ayo niyo masuka atatu tumaze kurima mwumva rero turiho kandi mu byiterambere turimwo turako bikwa giterambere nimwabitegura uraturarika tuze mbere turanabasaba muntu waro muturaritse tugira kabirya twaza twambaye kunyana imyambaro y'umugambwe binacyoze mukatwemerera turamanika n'amadrapa gahungabana turi 30 abo 30 barimwo mwino cooperative turageze ku butunzi tutigaya bushimishije kuko turafise ubutunzi bw'amafaranga mu kigega duhanahana kandi tugahanahana neza ikoperative naho yagiye mazo yiva mu nyakwamusane mu gutanga ideni wo duhaye ingurane turamugurana akaduha 200% niyo microfinance ya mbere dufise mu gihugu cy'u Burundi je gutanga ingurane ku mahera mace y'inyungu 200% uri umunywa wa cooperative niko tuguha kandi ayo arikarasirikira turafise impene zarabyaye ibi rero biratuma twebwe ugwaruka go migambo itandukanye duhurira hamwe tukagira ico dupfana twagomba kubatera intege ko nicyo gituma mwabonye no mu matora nta matati menshi yabaye mu ntara ya Ngozi uko bari barongoye gwaruka mu ntara ni twebwe twari turi ngaha ahabaye ingorane twaragiye turaziheza no bahakorera nko mugashikanwa abasenere n'imbonera kure baracanyemwo turagenda turabimara na parke y'Ingozi sentare nkuru y'igihugu bakora ko byanze mugabo jewe na Sharire nabandi turi kumwe aba polo n'abahanuzi twagiye komite urubanza ruhahera
ubwambaro uragera mbanze shimire rero ndogwaruka kwagi hamwe rukabana yuko twamaze gufata intumbero y'urugamba rw'iterambere biraboneka yuko bamaze gutahura ko iterambere ritagira ubwoko ritagira imigambwe ari nico gituma baciye baje hamwe kugira ngo bijukire iterambere murazi yuko nyinshi mugore gihugu cyacu yatubwira yuko umufuko wose woronka amafaranga n'umuntu akaronka icyo ufungura wanaye ko ndogwaruka rutituye ku migambwe rurimwo rwabyumvise nka nkabifata nka nkama harimo raja ku kivi niko gashita rero twebwe nk'intwaro dushima cyane mbere tukatumira ko nabandi yuko bofata kano karorokeza kugira ngo baje hamwe bashire ingufu hamwe hanyuma gucyo baje ku kivi maze wa mufuko uronke amafaranga na wa munwa uronke ibyo ufungura twotera nabandi nuko bafata kano karorokeza bakigana runo gwaruka murari uko gogo gwaramaze kubona yuko naho batari mu migambwe imwe batari mu migambwe n'umugambi itandukanye baramaze kubona yuko icyo bapfana gisumba kure niyo icyo cyose coza kibatandukanya none rero turatera kamo n'urundi gwaruka ko mu yandi makomine mbere no mu zintara mu gihugu cyose baje hamwe bijukire iterambere kuko iterambere ntirigira umugambwe iterambere ntigira ubwoko iterambere ni iryo wari wese kandi rituva ko rikongera kandi rikatugarukako.